Must be my chopper. I better see how Victor and the others are doing. Time to get to work.
Una muda mrefu kuishi. Una muda anaweza kumsimamisha.
Sorry! Kikundi chako kiko wapi?